ya wapanga pobwe ya wuyalwe wakwe mumurero bomami era ya wapanga pobwe ya wuyalwe wakwe. I want to give a cable, Mutinde Guyana, Damu Pachayanda Kuhumba Oyo, Mutinde Guyana, Damu Pachayanda
Iwana Oya Rotia, Kuanga Inda Iguyana Wasara,
Wasara Jabu Huba Huba
Yeah.